fica ledaedu adeweredu tunoribika zvakare process imwe rimwe chete pakubika iyoyo inza kubika ne caustic kana ne soda ash kana kubika ne mezo
Pedza kuita roping yangu kuno kumashure ndinofanha kunyatsosunga zvakanaka kuti mabeads asazvodoma
Matatu. Kuti ndigadzire size imwe chete, tinoshandisa zvikuru zvikuru.